Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke noxesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulapho ndiniphathele ke indaba malunga neqela leKaizer Chiefs futhi ndiniphathele indaba ke nangetransfer yeKaizer Chiefs lokubana ke ngobani ke abazawuhlala okanye uthini ke umcimbi ke wetransfer yeKaizer phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphule. IKaizer Chiefs ke ibeke igxininisa into ethi ke indaba ke zabadlali abazawuhamba okanye zabadlali abafikileyo iyawukuthi ke ikhuphe isaziso ke phaa kwiveke zayo. Isizathu into yokubana ke IKaizer Chiefs ke ayifuni ukuphazamisa ke abadlali, ifuna abadlali ke bafokase ke kulo mdlalo ngomgqibelo, ngoba ke baphulaphule ke nene nangenyaniso ke xa inomemeza IKaizer Chiefs ngoku imemeza abadlali ke abazawuhamba, imemeza abadlali abazawuhlala, imemeza abadlali abasindi lezembe, nimemeza abadlali ke abadlwela izembe. Loo nto ke yawuchaphazela ke i-performance ke yeqela lonke phaa ngomgqibelo. Noko sithi ke thina ke sibamba ngazo zibini phaa kwi-management eKaizer Chiefs ngobamba ke yonke loo nto le igcine into yokubana ke ikhuphe ezo ndaba phaa kwiveke zayo. Kodwa ke ngokolo ndaba ke xa bebechwechwile phaa eNaturena bajongajonga kuthiwa kunabadlali ke abaphaa kuKaizer Chiefs bafikileyo phaa ku-8. Abo badlali ke zii-senior players ke zeqela leKaizer Chiefs uninzi lwazo kuthiwa badlali ke ngabo ke abanye ke into yabo ke engathi ke ayiqinanga phaa kwiKaizer Chiefs ngaphakathi. Ngabanye amagama ke kuthiwa ke iKaizer Chiefs ke ingaphantse ke bakhulule kona kona ke kawucaca phaa kwiveke zama. Ndikubalele ke aba badlali kuthiwa ke noko iliwa libheka umoya phaa kubo phaa kwiKaizer Chiefs phaa ekuqaleni ke kuhlelwe uyiTumela Nkune nezamkhulu uTumela Nkune into yokubana kudala ke wabaphaa kuKaizer Chiefs. Ndiyacinga uba yi-15 years yonke umfana omdala oneminyaka eyi-30 4 kube ngulaa nto uzawube ngumanyama ulebarha ngumanyama ezantsi kokhune ulebarha ngumanyama naye umfana omdala ke uneminyaka engu-30 ibe nguWillard Khathande ezantsi kolebarha ngumanyama Willard Khathande naye umfana omdala kuneminyaka engu-35 izibe inkwenkwanyana ke sencinci phaa uBruce Vuma ona-26 years. Endicinga uba kuBruce Vuma ke yena ke ngaphandle kwamathanda abuzwe eyakhe into izawulunga kwangweKaizer Chiefs mhlawumbi umfana omdala ke izavele umsayinise nje ngaphandle kwamathanda abuzwe. Ukuya phaa kuBennett Parker una-35 years ibe ngurhotso Moleko una-31 years ibe ngukhama Bhileyathi una-30 years ibe nguRamahle Mphahlele una-31 years. Bonke kwabo badlali ke mphulaphuli ke ndawuthi ukujonga zii-senior players kuthiwa ke amakamva wabo ke athanda uba nkenenkene phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Kodwa yena yena ukhama Bhileyathi ngathi ke iKaizer Chiefs ke isafuna ke ukumnikeza ke unyaka ke kwicontract yakhe umfana omdala. Sibale ke kuthiwa ke uyiTumela Nkune uLebarha Ngumanyama uze uWillard Khathande uKhama Bhileyathi ngabona bona badlali ke barhola kakhulu phaa kuqela leKaizer Chiefs. Umbuzo umile ke ngabathandi bezemidlalo okanye ke kwigqiza ke elilawulayo phaa kwiKaizer Chiefs. Umbuzo umile uthi inga ezi players zingakhululwa na okanye iKaizer Chiefs zigcine, xa izigcina izawuthi zigcinelani ngoba ke ezi players zirhola kakhulu. Kodwa kuthiwa ngokwenkangeleko ke abaqeqeshi abazisebenzisi mphulaphuli ngakumbi ke phaa ezipani ukuya phaa kwiTumela Nkune ngoba cacile ke le nkwenkwanyana kwaBruce Vumba ke ifuna ukuyigcina laa ndawo. Kodwa ke baphulaphula singazingqini ezo ndaba ngoba kuzawuthiwauthi ukujonga phaa phesha kolwandle kwibhola elikhulu. Nabo Cristiano Ronaldo bana-36 years, nabo Messi kodwa ke basadlala kakhulu isengabona ke baziiplayers ezinkulu kwiworld. Apha eMzantsi Afrika iplayer yona nje uba yithi 30 years sekusithiwa igugile. Apha eSouth Africa mhlawumbi siqhuba ngolothi hlobo ngoba uzawuthi ukujonga oyiTumela Nkune basaphefoma basadlala kakuhle kakhulu, omanyama basadlala kakuhle kakhulu, oKhathande bebemeku ngoku bedlala kakuhle apha kukhefu. Ukuya phaa kuBhileyathi usemkhulu umsebenzi ke asazowenza phaa kwiKaizer Chiefs. Ndicinga uba mneKaizer Chiefs mhlawumbi ke yawuphungula abathile igcina abathile, ingakumbi phaa koogoalkeeper bekumele uba ibaphazamisi ibagcine ngolaa hlobo, ingongezi igoalkeeper ivele igcina abagoalkeeper nabo isebenze uBruce Vuma, ngamanye amaxesha isebenze uTumela Nkune, ngamanye amaxesha isebenze uDaniel Akpeyi. Ngabona goalkeeper mele uyabagcina ke kule season iKaizer Chiefs. Kona kona ke kuthiwa indaba ke zawuphuma phaa kwiveke zayo baphulaphuli. Aba badlali sinibalela bona ngabadlali kuthiwa into yabo kanye ke ikamva labo lithanda uba mfiliba phaa kwiqela leKaizer Chiefs baphulaphuli. Ndifuna nani ke ningene ke nesinto yokubana niva njani ke ngezi ndaba ngoba ke Kaizer Chiefs ke ibeke yacaka into yokubana ke ezi ndaba ke izazikhupha phaa kwiveke zayo. Thina sinithela thuphe nje into ibithe yavela. Nize ke ningakhohlwa ke usubscribe kule channel ukuze ke ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.